eyesibini yokumkani isahluko seshumi elinesine. Kumnyaka wesibini kaYoyashe unyana kaYoahazi ukumkani wakwaSirayeli waba ngukumkani uAmatsiya unyana kaYoashe ukumkani wakwaYuda. Ube minyaka emashumi mabini anamihlanu ezelwe ukuba ngukumkani kwakhe. Waba neminyaka emashumi mabini anesithoba engukumkani eYerusalem. Igama lonina belinguYehowadan waseYerusalem. Wenza kuthetye emihlweni kaYehova, kodwa akaba njengoDavide uyise. Wenza njengako konke awakwenzayo uYowashe uyise, kodwa zona iziganga zisuswanga. Abantu babesabingelela beqhumisela ezigangeni. Wathi bakuqiniseka ubukumkani esandleni sakhe, wababulala abakhonzi bakhe ababembulele ukumkani uyise. Ke onyana bababulali abo akababulalanga, njengoko kubhaliweyo encwadini yomyalelo kaMoses, apho uYehova wayemise umthetho wokuthi oyise mabangabulawa ngenxa yonyana, onyana mabangabulawa ngenxa yoyise, elowo makabulawe ngesakhe isono. Wawabulala ama-Edom esihlanjeni setyuwa ishumi lamawaka, wayithimba ingqondorha ngokulwa, wathi igama layo yiyoketele unanamhla. Waza uAmatsiya wathumela abathunywa kuYehoashe unyana kaYehoahazi unyana kaYehu ukumkani wakwaSirayeli esithi, yiza siqwalaselane ngamehlo. UYehoashe ukumkani wakwaSirayeli wathumela kuAmatsiya ukumkani wakwaYuda wathi, ikhakakhaka eliseLebanon lathumela kumsedare oseLebanon lisithi, unyana wam mnike intombi yakho ibe ngumkakhe. Ke irhamncwa laseLebanon laliwela lalibhuqa ikhakakhaka elo. Uwabulele okunene ama-Edom, yakuphakamisa intliziyo yakho. Zuka ngaloo nto uhlale endlwini yakho, yini na ukuba ufekethe ngobubi uwe wena namaYuda anawe. Akaphulaphula uAmatsiya wenyuka ke uYehoashe ukumkani wakwaSirayeli. Baqwalaselana ngamehlo yena noAmatsiya ukumkani wakwaYuda eBhetheshemeshe eyakwaYuda. Aqondiswa ke amaYuda ngamaSirayeli yangulowo wasabela intenteni yakhe. UYehoashe ukumkani wakwaSirayeli wambamba uAmatsiya ukumkani wakwaYuda unyana kaYoashe unyana kaAziya eBhetheshemeshe, weza eYerusalem waluqhekeza udonga lweYerusalem, wathabathela esangweni lakwaEfrayim, wesa esangweni lembombo ikubhite ezimakhulu mane. Wayithabatha yonke igolide nesilivere neempahla zonke ezifumanekayo endlini kaYehova nasebuncwaneni bendlu yomkumkani nabazizibambiso, wabuyela kwaSamari. Ezinye izinto zikaYehoashe awazenzayo nobukroti bakhe nokulwa kwakhe kuAmatsiya ukumkani wakwaYuda azibhalwanga na encwadini yemicimbi yemihla yokumkani bakwaSirayeli. Walala uYehoashe koyise wangcwatyelwa kwaSamari ndawonye nookumkani bakwaSirayeli. UYerobhiyamu unyana wakhe waba ngukumkani esikhundleni sakhe. Wadla ubomi uAmatsiya unyana kaYehoashe ukumkani wakwaYuda iminyaka elishumi linesihlanu emva kokufa kukaYehoashe unyana kaYehoahazi ukumkani wakwaSirayeli. Ezinye izinto zikaAmatsiya azibhalwanga na encwadini yemicimbi yemihla yokumkani bakwaYuda. Bamceba eYerusalem wasabela eLakishe, bamsukela bamfumana eLakishe bambulalela khona. Bamthwala ngamahashe bamngcwabela eYerusalem koyise emzini kaDavide. Bonke abantu bakwaYuda bamthabatha uAzariya akubona ukuba uminyaka elishumi linamithandathu ezelwe, bamenza ukumkani esikhundleni sikaAmatsiya uyise. Yakhiwa nguye iElati, wayibuyisela kumaYuda emveni kokuba ukumkani walalayo koyise. Ngomnyaka weshumi elinesihlanu kaAmatsiya unyana kaYehoashe ukumkani wakwaYuda, waba ngukumkani uYerobhiyamu unyana kaYehoashe ukumkani wakwaSirayeli kwaSamari iminyaka yamashumi 41. Wenza ukubi emihlweni kaYehova, akatyeka izonweni zakhe zikaYerobhehamu unyana kaNebhati awawonisa ngazo amaSirayeli. Yena wawubuyisa umda wakwaSirayeli wathabathela ekungeneni kweHamati wesa kulwandle lweArabha ngokwelizwi likaYehova uThixo wakwaSirayeli awalithethayo ngomkhonzi wakhe uYona unyana kaAmitayi umprofethi waseGati Herefe. Ngokuba uYehova wakubona ukubandezelwa kwamaSirayeli ukuba kukrakra kakhulu, uphelile ovalelweyo, uphelile ovulelweyo, kungekhona mncedi kwaSirayeli. UYehova akatshongo ukuthi uyakulicima igama lamaSirayeli phantsi kwezulu. Wabasindisa ke ngesandla sikaYerobhehamu unyana kaYehoashe. Ezinye izinto zikaYerobhehamu nako konke awakwenzayo noburhoti bakhe awalwa ngabo, awayibuyisela ngabo iDamasko neHamati yakwaYuda kumaSirayeli, azibhalwanga na encwadini yemicimbi yemihla yokumkani bakwaSirayeli. Walala uYerobhehamu koyise kokumkani bakwaSirayeli, uZekariya unyana wakhe waba ngukumkani esikhundleni sakhe. Amen.